Hello, this is Brandon from Kitty Hawk Kites here at Jockeys Ridge State Park in Nagset, North Carolina. Today we're flying the new supersized Millennium Falcon Star Wars The Force Awakens kite from the new Star Wars movie. The kite is 50 inches tall, comes with a tail, also comes with string, flies great in wind 7 to 18 miles per hour. It is retails for $34.99 and available at store.kittyhawk.com.
Da 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 da